nale ukuthi wena emsebenzini uloko silwa nabantu akho umuntu okufunayo, uthembele ngokuthi wena uzothukisa, uthembele ngokuthi wena uzobaxela kwa-HR, ubangatshintsha umsebenzi kuyo yonke indawo apho uhamba khona bakuthandi, but still ucinga uba ngaba ngaba banengxaki. Ayikwazi, angeke abantu abohlukene bonke bangakuthandi. Then uthi wena ngaba banengxaki, maybe ingxaki kuwe, maybe ingxaki ayikuba ikhona into yenzileyo, maybe iyindlela obonakala ngayo abantu xa bekujonga. So kunjani ke uba ngaba uzame uzijonga uba ngaba inoba abantu xa bekujonga ubonakala njani, yabona? So ndizothi sukumela impilo yakho, ubomi abuyo group work, i-personal assignment ingawe wedwa, ayidingi nibe banintsi, ayidingi family, idinga wena nje qha.